chumba chigaro ndipo penyu ishe kune madzishe pano panyika mugere muripo